ngezulwini ihlunyekela kancane nawo
yeman bese ngibhanxekela wena ngibani bebuze ngezulu lithi kancane
habe ndiyofuna umsebenzi wapha etown so
khaya ngithe xa ndifika erenkini
ibingendi line aqonda ha
bantokho linanzeka ibhasi
khaka ndibona ibhasi sakugqile phaa
komaseutheni ngokuzandiloqela
ndame ukhola itrain
nemani kaye kubundiloqela wena ekuse ifoni yakho
dadi ndisuke emgidini ngeo ifoni yam yathathwa zezinye ntwana manzayo ikhangela ungawariyonaokhangela
bani bethe ufuna ukhangelela ifowuni ndibuza yiphi ifowuni yakho
kaloku ihlonie ndikuxela ngayo uba yakhuthuza ifowuni yam yanathi
isewunamalini aphiwe ke
yimake ihlo into ndidi namsevini uzundilinde ngefest ndilinde nakule ndawo ngothi iyabe ilwanisenazikile phaa kahle mntakwenu
emani wenakhaumeoncameleni
kaloku ndingumntu wenkamnkam neepilisi
tiaabandikulindele ngefest ke
kalo uzawuba nemali ngefest ndilinde kule ndawo ngothi
emani ugrand apha entloko wena
hayi ayi noko hayi zinto ezinene aze ndizame mhlawumbi axafika noba ngumtshana ndibe grand
ye mani ingakanani ingawo wena
o ndiyola treni hayiyayiyayi yilintsha ifikayo ihlo
oba iqala iyowufika phaa xaxaxaetown two yilintsha kaprasi ifikayo lineendawo ezibhlue apha ecaleni
ye mani bantu nto bebuze uba ingakanani itreyini
kaloku hlo ngugqiba uthi ingakanani bendixela ngetreyini
yefutsek wena mani ndikusekhona wena kulo bhaka wakho
gawtsisikhaftinoinantsika nje bendizayitya ngelantshi lena sinantsika manini
ekutheni kutheni ungqisha mhlophe
kale le nditshoyo kale hlo le ndawo sezisuphurama abenza utya
ngothi ngefest
le ndawo